re ne re se kereke fela e shebileng bo kereke re ne re le kereke e lebeletseng le ditlhokego tsa motse wa ipelegeng se ke go bolellang sone ke bo ammaru go diragetse gore re kgone go rulela kereke yeo yone ka go yeo re ne re ntse re sokolela mo go yone modimo a re thusa morago ga meletlo le di rafole re raise di funds ka ditsela tse di farologaneng gore re kgone go ka feleletsa ka go yeo re dirile jalo go fitlhella re reka disenke le ditshipi tsa go rulela ra e rulela